Oklahoma. We're still in Oklahoma. This is Mo. Welcome to the great state of Texas.
Nipe na baki ya simu, nipe zawadi yake.